Naki Choto Hote Hote Satellite Are Devil Ere Hate Dwaino Mera Kamo Kabak Shote Bondi Ha 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 Kamakure ragunir shathe shundi ha 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 Pasha pashi boshe yak shathe dakha yak shathe noy Pashole je yaka tumar amar phara kere noya fundi ha 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 चार चोरा कार बार जाएगा तो नहीं तुम्हारा मार चोख धाधा नोर एक खेला शुरू होंगी हा 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 हा